biganiro bya Jumia TV turongera kwa mwaramutse namwiriwe tongera tubaha nikaze mu biganiro bya Jumia TV kuri mikrofoni ko musanze mbimenyereye murabona ko ni dewe eliminate yo kindare wasaniyo no munsi katwazaniye aririmvi bariko barabice bigacika ariko tutarabitisha amajambo cyangwa tuvuge byinshi reka tumanze tubasabe kugira ngo wewe ufatiranye kino kiganiro cyangwa wewe aryo jya mbere ubonye cyangwa uravye ibiganiro bya Jumia TV manze wiyaboneshe hanyuma wandike na komenti aho bibaye ngombwa ni wabone icyo shimye cyangwa icyugaye hanyuma utugira na partage kugira ngo ibiganiro tubihana hane Jumia TV ibazana ibiganiro ibinabiriya ariko niyifuza kuvyigumanya ikaze rero kugira ngo ntucikwe no munsi ngo narimeje kubabwira turasaba bashitsi bashitsi mushora kwibwira ati mbega ni bande batuzana iyiki ariko reka tubaye ikaze kuri micro za Jumia TV kugira ngo batwibwire nyuma yaho cyatubagira nikibagenza karibu cyane
eh merci beaucoup eh aba ndazwe si niba menyere niba anzi beshi ndisa ndi mushasha ndi muri band Mind Music aba nitwa Ken B
ni Ken B ari muri band ya Mind Music Ken B turabona ntari wenyene
umugenzi anje arashobora kuba ibidondora
ego
nanje ndabaramukije cyane bariko baradukurikirana nitwa Bersinga cyangwa Berson cyangwa Bercapable cyangwa Bermunyama cyangwa Berfro nitukushaka cyangwa Bertomate cyangwa Berishu cyangwa Berihi nita ukushaka kose murayo yose nitwa Berson nanje nkaba ndi muri Mind Music tugize Mind Music turabasore babiri kunyene mutubona
mugize Mind Music mura basore babiri ko tubabona mbega nta nkumi nta mudamu
ntaraboneka kabiso ntiturashobora kuronka amahirwe yikorana nawe
yego ariko muradukurikirana uri nkumi cyangwa uri mudamu ngira uravuga bwa kanimero kugira ngo Bersinga Bertomate Berkitunguru Ber mafuta Ber kugira ngo nivyaba ngombwa yes nivyaba ngombwa kaguha ikaze ntuhavucikwa Bersinga turamenyere muririmba ariko hari abatabazi simpamva ndabavugira cyangwa ndabaze ngo mugeze hehe ariko reka tubasabe kugira ngo mubere nkabugurira ikiganiro cyacu muduhe kapera ntoya cyane kugira ngo abari kubaradukurikirana bace bamenya ikintu tugiye kuyagako kam
You ma get soro utuma ndari joro tok 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 waminduye ibono you ma get soro utuma ndari joro tok 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 tandiduye ibono
when you cry
cry
I go die
die
when you cry
cry
I do lie
lie
Uri kitari
nunda sana nguri bizare uri bizahura kuracana uri amirya nkunta kukina nkumvi singi when you sing nyama ikindi akeri burundi
nkumvi singi
when you sing
Ulinyamai kindi ya keri burundi Soro soro alaiki Soro soro soro
Too much
Too much
Soro
Yuma get soro Utuma ndari joro Tok 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 Waminu ibono Yuma get soro Utuma ndari joro Tok 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 Waminu ibono Kina so usire ito Tuvine de si pasito Shira mama vaibu Babirona bone aibu Non vivi dunda boom 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 So quick it is shama boom 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 G!
Wonder
stay! Merci beaucoup merci beaucoup indirimbo yita soro musimbire kuri YouTube murayibona yita soro by Mind Music
ndindira gatoya wenene na 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 nigitunguru na mabuka
you market soro utuma ndari joro tok 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 wami do ibono
besal juste none abarashizemo muziki base barayishizemo soro barayishizemo bariko barayikora cyangwa nibyo nibwiye
mwarayikoze twarayikoze soro yaragiye
mwo ngo ndine ko nyumvire ko mengano ko batari kubishiramwo mbengiri kwije iri kwije Bersan rero nko mwabyumvise ari muri Mind Music numuririmbye mwumva ikora neza atari wenyene ari kumwe na Can B nibyo ari kumwe na Can B bariko baraza neza bakora indirimbo Bersan ku bantu batakuzi manzu twibwire neza mwatwibwiye ariko ku bantu bo bashaka kubamenya neza na neza Bersan sanswe ririmba indirimbo muziki uhe kugira ngo bace bakumenya neza
ku bantu batari banzi Bersan cyangwa Bersinga ndo muririmbyi ku mazina nitwa Irakoze Claude abamvuka mu ntara ya Muyinga abamaze imyaka ishika 10 muri ndingaha mu gisagara cha Bujumbura ndiko ndakora umuziki hama nkaba natanguye gukora career solo nkora umuziki ku ruhande rwanje ku gatwe kanje ariko ubu nkaba nahisemwo gukorana na mugenza nje kumwe bavuga ati bugirigiri bugira babiri kugira dufadikanye na mugenza nje dushira ingufu zacu hamwe n'ubumenyi bwacu hamwe turabe ko byo kwigira imbere
Bisinga nari ndakuzi uri kurakora wenyene ariko namusiri kumwe na Can B mbega ni kicaguteye guhura na Can B atangwa mwa ofisi ntumberi yahe muri kumwe na Can B
eh cyane gukorana na Can B nuko yari incuti yanje ya hafi twari dusanze turirimbana kuko muri 2020 twarakoranye korabo yitwa Mood hanyuma tubandanya turabagenzi tubandanya tubabacuti dukorana hanyuma tuza no kubona nyene ko hamwe no kwikorana je nyene bitoduga binyarutse nkuko twakorana turi babiri duca duca mpitamwe rero ko twakorana nawe na warabishima nanje turabishima turabiyaga turabihuriza ko ari byo byibiro twatanguye kubazanira ibikorwa bishasha kuvuma Mind Music twatanguye kubazanira ibikorwa bishasha tugira tubahe funga mwaka tugira tubahe fungua mwaka ibintu ni agogo
ni funga mwaka na fungua mwaka ni Can B na Bersinga cyangwa Bertomate Berkitunguru niyo bari kwarabikora neza be Can B kuvutanguye gukorana na Bersinga ubyumva gute cyangwa ni rihe tandukaniro rye drahise none mose
ibana cyambe na mbere kwanza ndabanza gushima imana tune tugahura ntawe ko guhura nkawe wawe mbishye udasanzwe kubera ingufu z'umwe sito za babiri kera nk'ikikorana kera nk'ikikorana hari impambamyi ugasanga hari ibintu byinshi usaba bitagenda neza ugasanga ni umuziki ukurakora umuziki usanga hari ibintu byinshi bikenewe mugabo unya ikosta mbafise arankosora gifite turakosorana umva dukora ibintu bimeze neza ego
it can be rumwe mubari ko baraza neza muri kumwe na Bersinga mbega aho bari ntambamye ko murahura nazo ni biki mu komerategura
ntambamye zibura ku bantu bakiza mu muziki kuko muziki usabwa ibintu byinshi cyane kubera biko turakura twitanga mugabo uburyo buratugora cyane
sa amafaranga muvuze uburyo no kuboko kwibubamfu no kwiburyo cyangwa muvuze uburyo ni iki
bwo gukura amafaranga
amafaranga
uko muziki urazinje uko igihe cyangwa uko kugende video imeze neza ko indi audio imeze bien na amafaranga u depense
ego
rero kumva z'ubuge tutaronka biracosha guteba gato kumva abantu akwaje ngo kuri kimwazimye iki ntabare twebwe bubari uburyo buke tuba dufise ariko kubw'Imana kubw'ingufu zacu turizera ko izoshoboka tuzoba ku mwanya tuzoba ku mwanya tuba bikorwa bimeze neza nkuko twabi byasezeraniye ya
soro ni indirimbo iri kirahitinga abandi bakaca bavuga ngo uri afise agahiti ni indirimbo niba bavuga agahiti ni indirimbo ifise agahiti iri kirahitinga iri kirabica bigacika aho turayiraba ucugenda kuyiraba kuri Mind Music channel kugira ngo uyumve wumvirize amajambo yayo udacitswe n'urujambo na rumwe rero twashaka tubabaze muri Mind Music mwavuze yuko muri ko murakora mwenyene mbega nta manager yaba ari karasuka mwe noti ngo muhave muba muri ko muri rizariza
wapi kweli twatubeshe twikora ku giti cyacu
ego ni ikihe gisabo mwoba mushaka gusaba kugira ngo bariko baratwumviriza bumve ko Mind Music bariko barakora neza ariko nta buryo buhari kubganyira rero igisabo
nuko dufata mu mugongo buri muntu wese kuko umuntu wese ku muziki arafite cyashoboye udafite amafaranga arafite telefone urasupportinga ukihwa zambuga zacu umubose arafite amafaranga agafaranga karakenewe usiga makenya ugaterera Mind Music igakora ku mwanya nk'abandi kubera turashoboye ya ariko hata amafaranga ahari biragoye cyane bisanganye bitameze neza
go Mind Music muri ko murakora cyane ariko ni nkuko bashobora kwibaza ati mbe Mind Music tushobora kubatora hehe bariko bakora gute umuntu ashaka kuvoma kuvyiza byabo ni hehe ushobora kubaronkera sinzi ko mushobora kuduha adresse cyangwa kunyene muko murakora kugira ngo ubifuza abaronke byoroshye.
Mind music turiko turakorera umuziki mu Burundi bwose aho uri hose mu Burundi urashobora kudukurikirana cyane kuduhana akazi turaririmba turaririmba mu manza zitandukanye ahantu hatandukanye
no mu manza
no mu manza ufise kandi anniversaire ntoze witi
yo
turavuza live music turavuza live music ugize mariage ntucikwe duha kazi ushatse no kwigirira house party ukavuga ati biraryoshye shaka no muzi tunezegwe n'abagenzi bacu tuba tuhari turaza na piano tukagucurarangira tukazana gitari tukagucurarangira ha murashobora kudutora ku nimero 66 86 wisa ha mukaduha kazi tukaneze tukabanezereza turanezereza abantu tukaririmba kandi ku mbuga zacu YouTube ni Mind Music channel n'ahandi hose ni Mind Music hose ego
back and be muvuze yuko mu kuri manza munezereza abantu muri babiri Mind Music matubwiye yuko igizwe n'abantu babiri mbega ico gihe yasoro ninda yivuza mbe ntango mibirimwo ya indi kitare base ninda cyashiramwe amajwi bigenda gute ko muri babiri kugira ngo mushobore gutunganya urubanza rugende neza
kugira dushobore gutunganya urubanza kugira rugende neza urumva twe turabaririmbyi babiri nyene nka Mind Music ariko turafise iyindi bendi dukorana nabo kujya Bobo Marley yitwa ngo Bobo Marley and the Wailers natwe rero twitwa Mind Music and Sweet Jazz Band Sweet Jazz Band n'undi mugwi wabacuraranzi bacuraranga bagaca baza tugafashanya kujya kwa Bobo Marley and the Wailers
nimugire impungenge ngo nimwatumira Mind Music ngo bizava bibagora bivuze yuko barafise abandi bakorana kubyo guko baca buduza umuziki ntihabe igihengeri rivuze tuvuge nka babandi ngo ntora rutarivuze kwivyejo bibarabeje bavuga bibarabeje cyangwa bibarigwaheje yego rero ntora rutarivuze ni kuri Jumia TV naba bakunzi bawe bagube bavuga bagufana bagukurikirana rero ntuhavura rutarivuze sigurivuze kugira ngo utekure ubwo butumwa buri ku mutima nka mwebwe ni nobuhe butumwa mwumva ubatekeye ku mutima mutorara mu tavuze
igisabo cacu nkuko ndamwunganiye mugenzi wanje nkuko yabivuze igisabo cacu nuko abantu twabasaba urukundo kwanza kuko urukundo nigo gwa mbere muri byose turabasavye urukundo bariko baradukurikirana mwese abantu mwese muriko muradukurikirana turabasavye urukundo mudukunde natwe tubakunde dukundane abantu bakundana barashigikirana aho umwahengamye akamuhengurura uguye unda akamuvyura mutube hafi abarundi n'abarundi kazi ndetse n'abari mu mahanga mutube hafi turi mu ntango ibigoranye n'ivyishi nkuko mugenzi wanje yabivuze arawufise uburyo bwo kuduterera mu buryo bw'amahera cyangwa mu buryo bwo kudushigikira mu kumbuga kudukurikirana no kugira partage n'abandi bose bakatumenya wowe wese abadushigikiye ni gwa rukundo rero badushigikire turafise ni nimero ya Mind Music ya Rimikashi reka mugenzi wanje Ken Bayibahe abariko baratwumviriza mute kufise dimire tako ufise ibihumbi ijana tako ufise umuriyoni tako dukore
dukore indirimbo yitwa tako nimero ya Rimikashi
kandi abaye nimero abafise amafaranga bazotera kandi 66 58 39 45 36 58 39 45
ni Rimikashi ya Mind Music kugira ngo nimba ukozwe ko cyangwa nimba wumva woshora gushigikira abaririmbyi cyangwa abanabakaraoke abaririmbyi cyangwa abacuraranzi rero utubikisha kuri iyo nimero Mind Music yaje gutanga umuntu mbere yo gushigikira niza cyuzi Burundi ego yes ni muziki wacu Burundi rero ntutanga no kumushigikira reka tusoze iki na kiganiro hano ariko twemerera abakunzi ba Jumia TV yuko bidahereye hano neje turi kumwe n'umundi mwanya turi kumwe tubasaba ngo mugiraho muba mwubahwe imana ibakunde bakundane n'ivyanyu na muri gwa rukundo Mind Music wadusabye yadusabye rero mugiraho muba mwubahwe imana ikomeze batuzigamire ituzigamire n'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi naho hose muherereye turabakunda cyane cyayuko twari kumwe na
Mind Music can be
mwari kumwe na Mind Music ber singa ber kapabre ber flow ber munyama Ciao.
Nacho giyuta vuze kumenga.
Oya, nababwiye by'ukuri.